watambulwa kunyika yonse kumulimo wa matepu a Mukwesu William Marion Branham. Mwabuka kuti itwe 30-2023 ndiyo bala ilugwalo kuzwa ku Mukwesu Joseph Branham kuzwa ku Jefferson View, Indiana. Ali muliri wa alia achigaminina alia WhatsApp akuzivisigwa alia www.branham.org. Ooyandwa Nabwinga wa Loonga. Ezi zinthu zothu ya kupona kazitholapo sena nsuno ti yakachitika miyaka ili 20 yainda naka miyaka ili 40 yainda ndi nsuno buyo nezi yakuchitika eli nde ola yachino chenchiyo chindi lino chenchiyo chindi kuti zizuzizikidwe leza wachishome ali mwincheja pochipete lujisi mwishishisha kwa kumuwe imilandu ya jisi jino ya zulila iwola liasiga nchindi ja kuinka kunyika ya jishomeho ikutaribu yo kujisi jimbi ja kuinka pere kumunzi uya ujivola mutu walikulindila ujie ya buyo ya kutusole dela swebo nchejo jinda mwishishimi nguleza kalitondezia munyama akatikesu ajudia kwe akujisimpikizia imushinshimi oyo wakainda mianda minji ikuinda bashinshimi pamwi musumpulula mulilo gaya kutusolodela kuya kunyika ya chishomezyo imereniamu wakasala mushinshimi wesu akumupa ichigambiyo ichiinda cha musumpulula mulilo kuti atapi akulupira ejo mushishimi chakamba ndi chindironya lyaleza wakabweza musinsi mwesu akumutrena akumutuma kuchokera kuli ndiswe amusumpulula wa mulilo ikumusimpikizia walowo kuli ndiswe akutupaswepo chiukuni zochimanenede yajwirya kwe yonse kuti nakatuyanda kuyinka kunyika ya chishomezyo iya tatuyede kulupa echi leza takoi ali mutakachitho takachinchi machitirano akwe nguleza ali mutakohe wakatuambira swepo takadilingi akankhamu ali mthaninga chitidoko uladilinga andiswe mbuli munthu wichigaminina wakatusomezya swepo mujwiri akwe kuti otutumina Malaki 4 ikutusoledera swepo kunyikeyi ali mwachithopo pele wabona Ahabu wachisikanza awakhaka iye kuti kakali kamwami wakamba kuti ndi chisi ziulu zioneye izi apapo bayisidwe pakatrenwa ali mbalalithamina kuti mbama Ibrayo bashishime muli pamakamba uchi mbopachita nsuno kankhamukapo banji banji aitapa ndi kuchithamula muli Elaija wakaindi mungeri waleza wa musana wapilo mutumwa muyembezi wesu ngumuyembezi wakunyika konse ikusolodera Nabwinga wakwe ngumalaki 4-5 ali mwachiupunu zotheni 7 ngokuzulila kwa magwalo onse ero Baibeli muli akamba ngomulumbe oyu eri jweri kuti ndi jweri aleza galiita Nabwinga wakwe ni blueprint yaleza ya nsuno ngumusumpululwa mulilongonya akanza konya kapunanike ngonya leza gachita chinthu chona chomwe lino ijwi lalipamba munyama akukhala akatikesu munyama yesu ijwi Nabwinga athulive kuli nguwe akumulumba akumuthembaula akumukomba kuli yonse yatuchitila akutuhuthula swepo akutwanza swepo kutululamika swepo echa kutitha kuli ndiswe lino awa ikutupa swepo chiupunuzyo achiupunuzyo kutwambira swepo kuti ndiswe pane aziyezo ziyathika chitezi yonse kuli ndiswe wola kutukweze Nabwinga wakwe akutukweza swepo kumunzi uchiza oyongo akapamba kuli ndiswe akuba awalo gonse mukutamana humbwa echo tuyanda olila kulinguwe mcheje chayanda bana bagwe kujita kamumulilila walo kusikira jindi tukutire akubweza echo tuyanda Bola ukamantane ajibela jana winga wagwe inonsondwa jindi ya 12 p.m. Jindi ya Jeffersonville. Uswiri la mwembezi wesu wakunyika yonse William Marion Branham. Akutwambira so wonse kujatikia igulonga kwa tatu. 63-063-0630-M. Mukwesu Joseph Branham. Magwalo akubala tanga tsalika mulumbe igulonga je part 3 akubala ngwani kusira ku 12 matalikiro je part 37 yonse kuibala matalikiro je part 43 yonse kuibala okokumana kwa basikwaze balaswangana anthu omwe www.branhamtabernacle.org alimwe www.svfellowship.info mumulaga umbi alimwe ngandanda kumibaro shanyapo kutinga masainali a WhatsApp ako hivi higwa alia a www.branham.org kuti na ngakuti chindi chimbi ndiyo mubona hwiki bola a chindi chijonya leza amuleleke ilumuno.